se baiva nevanhu vashanu pakazofa kumi verubatsiro votumira rubatsiro vakadya nandiko izvo zvose Manga porudzi Baba, mwana, emuchenjere, kuzotwa